Ke testile hobane bana ba ka bana ba checkise ntata wa bona. Ela ga ba khutlwa ntata wa bona ba re o testile positive and then be ke feel out is the right thing and ka yetsang hore lena ke lo I testa. After ke tested then I came positive. The best thing e ke leng ka yetsa ke le ka isolate le family ya ka kaofela and then COVID-19 is a serious infection eating in South Africa and all over the world. And re bona bo serious ba teng hobane wena ha o no feel a pain ha soka etsa la ha hao ka pa halone jwale ska emela mohlanyetsa lang ho wena hore o tsebe o ka pain jwale nka vaccine hore o protect family ya hao o protect le batho ba batsha hobane ba sentse ba batla ho phela.